Nā, ko te whakapā taritari I ngā pūnaha I kawea mai ai e tauiwi ki konei, ko te tū hei māngai mō ngā hapuri kāore e whai reo ana ki ngā kaupapa nui o te wā. Koenei ngā pou o te ao, ho Qiane Matata-Sipu, tuia ki ena āhuatanga ōna, ko roa hoki ai e whakatangetange riaka ana ki ngā toi a te Māori. O tira ki ngā toi hoki pēnei te tuhi, te whakāhua me te auahatanga. Nā ko nā no hoki ko whakanui anei ia, ki tētahi o ngā tohu nui o te rānei, kei a Ashley Nathan, ngā kōrero mōna.
And that's where we have put our faith.
He aha te kai a te rangatira.
So not the government.
The kingitanga. Yeah.
He kōrero, he kōrero, he kōrero.
Tell the stories of marginalised people in their community so that we can change the narrative for our future generations. Whatever I do around that is based on that kaupapa.
Ko te kōrero te tino kai a Qiane Matata-Sipu, no te rangi nei kariro ki aia te tohu huanga mo tana āwhina nui ki te aomahi toi. He kai whakaahua, he ringa toi, he kai tuhi ara noa tunga pōtai mahi, e mau nei ia.
I have to be honest, it's a little bit cool to be honoured for something that's seen as not acceptable in society, to stand up and challenge and disrupt the system.
I tū atu I āna mahi toi, he kai whakatūtū, kai whakamarumaru ia, anō hoki.
The whawhai for the whenua wasn't just about the whenua. And the last 8 years of that whawhai hasn't just been about the reclamation, which others have labelled an occupation. It was us reclaiming.
Nā tana whawhai nui mo tōna iwi, kua whai hua ōna whanaunga o te ahiwaru.
Through that process, we reclaimed whenua. A number of our whānau receive moko kanohi, moko kauwai, mataora. Our hapū trust, Te Ahiwaru, has grown from one employee to 28.
Ahakoa he rangi mīharo tēnei mōna, kei te tōtara wāhi rua ōna whakaro mō tēnei rirunga tohu.
I actively work against, or actively work towards, indigenising and changing the systems in which are governed by colonisation and a Western whakaro.
Hei tāna ka whakamahia tēnei tohu hei patu ki ngā tāngata e tāmi ana I te Māori, hei ngā tohu e hāre ake nei.
This is it's a lovely recognition of the last 20 years of my career, but as I said, there's another 20, 30, 40 years to go and there's so much more mahi to be done.
Haunga anō ngā haumā wiwitanga o te rā, ka whawhai tonu ia, hāre ake nei. Ashley Nathan, Te Karere.